mfana make kuhle 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 uma nga Jesu mfana yethu asa
Moya wa, nina yeso, nina so.